Alhaji, check you know.
Wa ga ya muku mu jinni ne amana ba jinni bane amana mun fi jinni fitina dan kutu mu